Dumelang gape ke Lucky wa bua Setswana se se monate go laboraro gompieno jaanong re tla bua ka dilo tse di re amang jaaka maAforika, dilo tse di re amang jaaka maAforika Borwa, mme bogolosegolo jang dilo tse di re amang jaaka bana ba mmalo a sebilo. Jaanong e gorogile ke nako eo ke letlha la Paseka. Jaanong mokhuduthamaga wa dipalangwa o nkopile gore ke bue le lona, o ntheetsa a re ee, ke a kopa gore o bue le batho bao ba buang Setswana se se monate ka matsetseleko ka tlotlo, ebile o ba reye gore ke a kopa tswetswe, ke a itse gore go tlabe go phetesela mo mebileng, e tlabe e le sa go mphete ke go fete mo mebileng. Jaanong a re ke le reye kere wa a itse gore ditsela di tlabe di lebile ko bokone, re tlabe re bina mokhukhuku, go tlabe go lebile o sebete, go tlabe go le dithole, re rorisa morena. A re wa a itse gore kana re tlabe re lebile ko ditseleng tse di yang ko mawatleng jaana, e tlabe e le rona ko bona, a ke re wa mpona. Ra re re ipitsa fela re the beard gang, re tlabe re le ko. A re bangwe ba tlabe ba apere ditae jaana, ba letsa dikatara go le monate, mme ba bangwe re tlabe re bina dress e tlabe kuchu 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 re letsa meropa. Kana jaanong re tlabe re rorisa morena ebile re motsosa. A re monate wa one keo, monate wa one ke gore monate o fela ga go le monate ebile ka letlha le le tshwana lele re tsositse morena. Jaanong a re ke gore e kere ga e le gore wena le mphorwana la bojalwa o tlabe o nnetse nnotagi mo tseleng, a re ke gore e kere o seka ba lekeletsa. A re ga e le gore o ipoleletse gore wena o tla kgweetsa ka lebelo le le ko godimodimo, o ka re o kokoe kgaotswe tlhogo, a re ke gore e kere o seka o sekwa baleka. A re re tlabe re le malala otswe, re tlabe re le malala otswe re le emetse lona bao ba batlebeng ba kganna ka lebelo le le ko godimodimo, o ka re le dikoko dikgaotswe ditlhogo, lona bao ba e leng gore le mamphorwana a bojalwa re tlabe re le emetse. A re ra go tsaya senotlolo a be re le tswalela mo teng ga ntlo le fitshwana, kabe re latlhelakwa. A re dilo tseo ga di a letlelelwa. Jaanong a re ke re botlhe bao ba batlebeng ba le mo mebileng ka nako e tshwana le ke le re kere phuthulogang, phuthulogang le gorogeng le tshela ka sekgowa. A re ke le re kere arrive alive. Jaanong bona ga e le gore o tla bo o tshwana le nna jaana, o tla bo o le ko serosi, rona ka nako e tshwana le ya Paseka re tlabe re opela morena o rudiile, matlhoko a fedile. Ke tla tloga ke ntsha bololo. Jaanong mokhuruthamaga a re ke le re kere wa leboga, o setse a lebogela ko pele, a re o leboga go menagane gore a be le utlwile molaetsa o tshwana leo, ka gore re tshwanetse gore re goroge re tshela. Arrive alive, be safe on the roads, it's Easter weekend, people can drive like lunatics, but a re ke le re kere tsenya lebanta, tsenya lebanta, o tlogele nnotagi ebile o tlogele go kgweetsa ka lebelo le le ko godimodimo, o ka re o kokoe kgaotswe tlhogo. A re re batla gore a be beke e tlang re le mmogo gape mo bua Setswana se se monate. Jaanong go tswa mo go nna le balatedi botlhe le bathusi botlhe jwa me, ke le raya kere arrive alive, it's Easter weekend, be safe on the roads, and ke tla le bona gape mo beking e tlang. Bua Setswana se se monate, ke lebogile.